Bado haya ziko lino.
Sababu ndio ngale muna mburi forena. Mburi baba, muna mama baba kuti Jacobo, Jacobo, Jacobo.
Ni mamba. Mawaye. Makanema. Ize uje Jacobo, Jacobo. Ari kuti ni mwine. Jacobo
ineyo.
Amambe kamuje
ineyo.
Ndino yo. Koma inuwa uje ni waye sima remekeza chonya saeti. Koma tu munachuka. Kukona ni pa maso, chidebe cheni cheni. Komandinu, ahi lakita mai, pero siku lali kula reformu. Enda kuzi wani, iwa kulika reformu yambe, pamene pa. Hapa reformu yambi, mafaridu ya wa, niko tiri lepera. Reformu yambi, nanga ine mwaniki wa. Ine ambili ya mani.
Mbaka kaita kuna kuti, nanga ine mandiziwa. Iwe
ni ndani.
Cheni. Ine mandiziwa. Osa ine mandiziwa. Ni ndani. Kata utanyuza iwe. Ile ninga komendiwa.
Asa.
Ninga komendiwa.
Asa.
Ine ndani. Iweyo.
Asa. Marumutu ufuche mwaulemu. Ona labo ndinu ndani. Ona labo ndinu ndani.
Ona labo iweyo.
Yes.
Tango nenda iwe ni ndani.
Okay, unambo ambo kati Izeki, Izeki, Izeki. Izeki, Izeki, Izeki.
Wapweli? Izeki. Izeki. Ninuyo.
Very simple man.
Izeki zina na Izeki kumaliva.
Eya.
Izeki.
Uzomba
Izeki.
Eya.
Uzomba kati mwanga.
Eya.
Nipakasa kuti Izeki ndi wa mauna.
Kuda bare ndikone kakati wankazi koma wankazi atamaone kakati ine amene anga kwatiwe ngati panja limvu tatu ankwatiya koma ankwatiya jisoni
akulu
akulu
reform
reform
nkhani ili pano
nkhani ili atiba ta kusonkhana osa chiziwa ta songanira ndiye amalawi reform
nkhani ili pano lero
reform
ndipenda president amaizi ya PNC koma lili pano
koma lili pano kusia nchito reform ali yesa atenge mbali kuyambira mulonda
bageti
bageti ndepo funika reform
Pose kulageti po.
Bakale reform.
Ndieti zikwela.
Ma o messengera. Umampeza messengera. Ogwira nchito mboma mama wa. Akutamanga kupita kunchito. A mama ango yenda basi. Ati ya mboma imafuta kufusira.
Baba inu mwachedwa.
Mwachedwa.
Ndawi ni nae nikolo.
Nae nikolo.
Kukuenda nchitori.
Uli spasi iti.
Atu ali fazi lafu na kalu na yude mangfala.
Lero tu kuti president ni vice wacha asie nchito zake. Kukwela pano.
Anaona vuto.
Nde uti avomera kuti amalawi ti ndi vuto.
Avomera. Kwaja ipa nakangika commission yodi. Taona ni mavuto atu.
Tivomere amalawi ti ndi vuto.
Ndieno commission manager ya vice president aona mavuto atu.
Amavuto kufonga.
Kama vudwa jafu naona kuti iya
ali. Chita kuwakonza toka.
Chibangisa kuti antu afundisi azikali ndichira kupati time.
Ndichani.
Kusia na ndipa school po ndichani. Kuta lipo tia ndichani.
Ndichani konze. Na hizi na Malawi, tima zikoli, kuriwa utaribereka.
Ndiye kisa kirinyenye.
Kirinyenye.
Kiripote.
Kiripote pote. Ndiye
kisa mariza.
Ndiye kika basi aini yake kika tengeratu. Kinele jirunga.
Kukanga ni kutiti kwa li taribu ili.
Taribu ereka.
Bali ratu ni kutembe.
Ni kutembe keza.
Iya.
Bana muli yapa.
Iya.
Ndawe eji sango jango pitaji.
Iya.
Iii. Tinao chatu maskulu.
Tinao nonga.
Tinao nonga maskulu.
Wononga katundu wa boma.
Tisana mizani katundu wa boma tinao nonga.
Tinao nonga.
Malukesho ni watu mu tinao nonga. Maskulu kwao cha.
Lero.
Mafuraji ya buwela tinata wilaso kusikulu kongu.
Tinao nonga kuja.
Tinao nonga kuja. reform
reform
yaitenga ndi akulu wazichita iwo awa azithandira tikukupemphani bwana sitingakulamule ndifeana
osamuuza wina aliyense
musazanene iyayi mwachinsisi ukamuzu pale sikungonyamuka kumeneko
ngopita ku central hospital
mamawa
Half past 7
muzangofika komatu sikuimeneyo yo oka
reform ndiye rifomu iyaiyai
malawi aliyense atengepo gawo rifomuyi
uzimona kuti kotinzanga rifomu aita
mavalidwe awa rifomu iitheka
kodi kuvala wavalao
eya
wavala ovololo akatsegula mimba kuti mbuzi achedwa kuti uyu mafaero azimwembekeza rifomu yusaita ndimuka ovololoyo kuti ayivule abwereke ofesi 30 minutes rifomu yakanika tekena malai tizinyadira dziko lathu katundu wathu tizimunyadira
ezona tizinyadira ine ndithokoze kwambiri apresident kuti lero muli pakati pathu mwatiita
dziko tizilinyadira
dziko lino ndilawina aliyese
eya katundu wa boma ndi wanga
eya makamaka pamenepo
katundu wa boma ndi wanga
kana pamenepo tidedwepo katundu wa boma
akhaledi basa
eya
sukuluyo boma ina kuti izianganireni
eya
reform
katundu wa boma akhale wako uzimuyang'ana uzimuteteza munthu ukapezeke ndi chipewa cha polisi koma you are not a policeman are we helping this country no bwana we are not arrest the guy do something show the Europeans that we are serious show them that we are serious nagatuzee bwana ayayi ayayi zisa chakombozonso yayi mukamachoka pano directive basi maula munthu tizikampasira sima mawindo chipewa chabumo mune chipisa bwanji cha polisi suka kwa iyi ukhala kulozedwa kuchivala kuno koma ukalozedwa kuchivala kuli boma asa iyayi bwana alero muchita kanthu timungatuluke iyayi apolisi alipo mpano mungu aka kuti asikilimu How did he require this aid? Did you deserve this? Is that a part of reform? Is it a regular example? And was it already a Malala? We are very serious and committed. Yeah.
aliyense amwe bwana ndizovuta tifamayambisa ndinu
eya
ndiye satinene zoona
ndiye voice yanu
aliyense sizimusangalasa
aliyense
tifumayenda kutenga government department iyo ngati ploti yake
anabwera mukale tiuzanepo chilungamo
ubwino wake utenga ulenso ndi target yake ayinaka utenga mwene alimo munthu
maliyense alipo pano mutomva nkhani isi tikunyengerana atiitana ndi a president
yaaizovuta
zovuta izi
koma ndiyabe ndikwauza kuti pepani
musinthe
abibi kwauza kuti pepani
pepani
we appreciate
you
koma time has come now
ngati mukuona kuti simutha kusintha siyani muzikasegula manda kumuzi koma izi zisinthidwe
reform ikhalira wina
aliyense atengepo gawo
uziona kuti kodi pakampani pano
eyaani
yaboma
eya
ikweyo ndiomena kuti boma lati pasa galimoto boma ni mapanga gari moto
inu kungo chosa kanga ude ofosi ya boma mudi kila president ya kuhuseni
boma ni mapanga magari moto fama hakita sa gari moto
kungo
sati boma latibu ulida
gari moto kutibu konzesi
boma latipa sa gari boma ni mapanga magari moto
ati aziti ichana
maendi sentimene
ababo kato ati aziti ichana ndia president mabwana akua kukumbwe kwa president isa kukondwa na they are very angry with us. They are very, very angry. And annoying.
They are annoying. Hey! Hey! Reform in the area.
Yes, yes, I think I'm bad.
I think I'm from bad.
Malawi in the area. Yes,
yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes.
Yes,
yes. Yes, yes.
Yes, yes. Yes, yes. Yes,
yes. Yes, yes. Yes, yes.
Yes,
yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes,
yes. Uzimuona nzako kutiko mawu ya kuendela reformu
iya
zabu ino
reformu ndi yabu ino reformu ndi
yokongola
yabu ino reformu ndi yokongola ndipo inete zona
okongola tu mnyumba siwina
ndi zimai kwa nyumba ya mashiru wa nyumba
ngati muri zimai
nyumba ya wapanda nyumba si mashiru wa nyumba wapanda nkazi
iya hii nyumba wapanda nkazi si